Kia ora tamariki mā, ko whaene ki a hau, and let's sing a song about Hana Kōpō, Santa Claus. Haere mā.